siyafuna ukuthi sihlangene kanjena singahlukani singasenzanga nalesigaba lesi esizosenza manje bekuthembe intathu siyafisa bese sihlangene kanjena simemezelele abaculi bakalayo esizobe sinabo kulonyaka ngikuveze futhi ukuthi labaculi esinabo laba kalayo baningi kade sikhulumala nogesi nohlelo esilenzile lokuthi simeme no-promoter abathize khona sesixhumene nawo nje o-promoter abathize baphesheya abazofika ngenhloso yokuzobuka umasikandi bakwazi ukuwelisa and ukuwelisa kwabo zimbili into abazobe yibheke kakhulu iye backtrack no-live. So ke bekumele sicopheleleke la ku-live ukuthi sifake abantu nani eningajabula ezabenguni ukuthi laba bantu uma bezodlala phambi kwabantu bokuhamba ngeke kube namahlombe ukuthathisana isibekela ukuthi awu abantu benzani manje. So ke sithatha abantu ke abanjalo esikholwa thina ngokwethu siyakholwa ukuthi laba bantu esizobamemezela la ngisho singabashiya sibashiye nezihambi kubaluleki asinankinga abafowethu labakadebela umnikezwa noshumule insizo ngiyathemba ukuthi nabo ngonyaka ozayo bazongena kulesigaba lesisikalayo. Ukunyuka ke kuphucuzeko kulele kwinto eyodwa bafowethu kulele kwidiscipline nake ngifuna ingene kunina. Akekho umculi ekumele akhothanyelwe uma ngabe kwenziwa into yabantu. Abaculi kumele balingane. Lokho asicophelele umnikezwa nje ngiyazi ukuthi unabantu vele abamlandelayo. Ngiyafisa kungena ekhanda lakho umnikeza ukuthi njengoba unabantu abakulandelayo abangaka. Akukho kodwa la oyoba khona nje ekhanda liqinile ngoba wena uthi unabantu abaningi osukuza nabo kwifestival. Fortunately for us, Impucuzelo Masikandi Festival akuyona igcwalisi. Sifakwe ngaphakathi neMoses Mabhida, not ngenhloso ukuthi kumele sigcwalise iMoses Mabhida. Sifakwe ngaphakathi ngoba kuhlonishwa umculo, igcwalisa izokuzana. Ngakho akekho umuntu oyothi noma esedelela mfoka ngubani usenze noma yini bese kuthiwa hayi sokwenzelela ngenxa yokuthi kuneyinkumbi zabantu abamlandelayo. Ayikho loo nto leyo. Singancabe sibe nefestival enabantu abawu-20 soloke inabantu abakholelwa kwi-brand and abazothatha umculo bawuyise kwenye indawo. Akekho umuntu ekumele akhothanyele ngoba kuthuna ngoba uma kesaqala i-culture njalo nani ngathi likwazini lokho. Uma kesaqala i-culture ethi ukhuzani ngoba nakho kunabantu abaningi abangamaqoqo abamlandelayo noma esenze into ebhedayo ngeke simkhuze akayekwe ngoba labantu bakhe bazongabi ingxenye yomcimbi sobe sesiwubulela umculo. Ngoba kwayena ngeke aphinda lungu. Ngizama ukuthi ngayo yonke indlela asiphoqe lokhu ezabahleli. Ibalulekile mapholoba lento ngoba umhleli nawo ovelele. Ezabahleli i-discipline asiyiphoqe, asiyiphoqe kubaculi because uma singakwenzi into ezokwenzeka kuzofa umculo. Thina sibizele ukunyusa umculo. Uma unyuka umculo nabantu bazonyuka. Ngiyafisa ukuthi ngimebezele umkhohlo ukusho lokhu nitselanga phambili ngoba ngiyazi njengoba kusuka la. Ngizobe seningabanye abantu indaba abalandeli izokhula. Ngiyacela unganingeni umoya wokuthi nina nizinsizo umculo okufana ukuthi kusemsebenzini ayikho insizo emsebenzini ingakho kuthiwa emsebenzini ufana nomakhoti kanini kunemithetho yakhona yana ayikho insizo emsebenzini. Uma kwathi umuntu uyinsizo eshe emsebenzini ubokwazi umuntu ukuthi akanindaba ney'ngane zakhe akanindaba nalowo khampani le ngoba uma sisemsebenzini sisebenza singabantu abaganileyo. Ngiyafisa ukuthi ngingene kwi-lineup inde yona bafowethu kodwa sizozama ukuthi ngokwesikhathi sikwazi ukumanejeka kuqaleke eli sikwazi ukumanejeka seni-ready for i-lineup ni-ready sinothokozani lana uzobe dlala live sibe nonyona emhlophe uzobedlala live sibe no DSD uzobedlala live sibe no Alimgube uzobedlala live sibe no Shwi uzobedlala live sibe nezethala uzobedlala live sibe no Qhosha uzobedlala live sibe no Thwasa le Council uzobedlala live sibe no Mdumazi uzobedlala live sibe no Dlubhek sibe nemthethe izobidlala live sibe no jive jive zinike uzobe dlala live sibe namageza amahle azobe dlala live sibe na namavikela mbuso azobe dlala live sibe no giga uzobe dlala live sibe no jobo uzobe dlala live sibe no khuzani bungose uzobe dlala live ilawa ma artist azobe dlala live ngicela siwashayele ihlombe. Yeah, so into edala ukuthi ke abaculi babe baningi kangaka baka live ingoba vele imandate ithi asithuthukise umculo. So sibalekile indaba yemayiningi izobancane kuzoba i-back track ngoba la i-back track isuke ifuna i-voice yakho sokucula yena umuntu usuke ngaleti. So i-back track indaba yelive isizathu saloko ukuthuthukisa umculo. Abantu abazodlala nama-CD kungamavukane labazodlala ekuqaleni kodwa abantu abakwazi ukukhokha imali bakhokhela indaba yemayiningi abantu babekhokha imali i-back track no-live. Ilezo ndlela ke bafethu zalo nyaka kuzothi next week bese siphinde sikhiphe i-list ke ye-back track. Okwamanje sithi asikhiphe u-live leka live nikwazi ke nani ukuthi abaculi nibazi nikhulumenana nabo. Inhloso enkulu yempucuzelo bafethu njengoba ngisho ukuthi